and gentlemen, we are going to call the most famous doctor that I know. Her name is none other doctor, K.S. Maluleke. Hila abalokuteni, inaba mane. Bata hindela lewani, banga komanga chumu kambeke wa koma bibele. Logo fika lawa, mitabato wa mane. Kase kase logo mba tutu kambanga lawa mkuma makaela. Mba ingisira kambanga lawa nefe makumbande. Mane. Ringo lei. Mita eti sama mane.
Yabalabula ansi kanhloko makalenge. Recover all that is yours. Kumbe that belongs to you. Let's go and recover everything that belongs to us. Loko hi tshamilila hi beriwile. As ladies, we are to go and recover what belongs to us. Hila hi nga hlaya kona eka book ya John ibalabula hi nkhubu wa vukati eka na wa Galilea. Aka scripture lexi ni nga xi hlaya ni kombela ku ya balabula a hansi ka ti I ta 5. Five eyes. I got the wedding of Cana of Galilee. Our first eye, yibalabla hi intercession. Tani hi vamhani sabafumakazi. Riribomariliriso. As ladies, kuna lexi nga yiwa vutonwini bya hina, intercession yiviwile. Yiri bibele. Mary was there. And her purpose was to intercede for the problem which were going to arise in that wedding. Akutaba kurina shipiko ekan kubu wakana wa Galilea. Nilaba kutani eva mani loka hatangala mwete ya ina hitebale shaku. Swinan koka kushaisa office ya buto mjawena. Swashu inga tamisa shona unwana wanu ulende nika office ya yena. Unwana wanu uleka position ya yena. Mary loko asuka ayaka nkubu wakana wa Galilea. Afamba na ofisi ya yena ya intercession. Namunta bamani ama hakongeli. Miteke shikongele mishi replace haishungwana. Nikombela kumjelele shaku. Kwa habana shinu na shungwa shingata replace haishikongelo. Bana bangwina banida kukongeleru wa hingwina. Banuna bangwina banida kukongeleru wa hingwina. Mintiro ya ngwina yini da kukongeleru wa hingwina. We are speaking about the first eye, which is intercession. Intercession, you will. Vanvote hanyelan tena. Mary was there in the wedding, akana wa Galilea, and her purpose was to intercede. Ibulabula hiloku ibulaku intercede, to plead on behalf of something. Amen. 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 Ibulabula hiku kongelelan tiro. Ibalabula hi ku khongelela vana. Ibalabula hi ku khongelela vavanuna. Ibalabula hi ku khongelela tiko mari vana ri yime hi milenge. Maria a ti byela ku hinkwako lomu ni yaka kona. Loko ni fika endyangwini ni fika ni tshama ni le ndzeni ka office ya intercession. A nga fi a yi hluvula ku xikhongela a hi mpahla a yi hluvuriwi. Our second eye. Invitation. Yiri bibele. Mary was there and Jesus and his disciples were invited. Am I right? We've been invited. Am I right? He rambi will. Loko wati tisa wanga rambu wange na wanao tati nyuma. I don't know ku aminja ngwini ya hina, he ramba yeso. I don't know ku amintirwe ni ya hina, he ramba yeso. I don't know ku amakaya kaina hiramba yes. We are to invite Jesus in our families. Leswaku ata hi pfuna because he is Alpha and Omega. Hallelujah. Jesus was invited. Loko Yesu anga rambi wangi. Loko vinyo hi hela. Maria ata byela mani. Hiku kwala butongwini swilo swi fa swi hela. Hallelujah. Swikwala butongwini swi famba swi hela. na vukati byi pfa byi hela mara a hi ku hela ka misava na ntirho wa hela a hi ku hela ka misava na swin'wana swin'wana swa hela hi le misaveni la hi yo mhaka tanihi vamhani hi nga tongelani tanihi vamhani hi nga langutelani ehansi hi ku loko swi helele loyi na wena mundzuku swi ta ku helela a hi dyondzeni ku hlayisana mi tshika jelasi a hi dyondzeni ku hlayisana hi tshika ku langutelana ehansi loko vhinyo yi hela Maria a kota kusuka a ya plida ka Yesu a ku hosi a va ha ri na vhinyo that is the intercession and sweswo hi vulavula yini invitation our third eye instruction yi ri bibele loko ku ta va ku hele vhinyo Yesu Kristo a ku nkarhi wa mina u si fika u nga ngheneleli a hi tshikeni vutomi bya competition mi nga tifanisi na mina mi nge fani na mina a ni nga tifanisi na n'wina ni nge fani na n'wina a hi ringeteni ku enela hi leswi hi nga na swona mi nga ta dlawa hi swikweleti mi nga tlatlambeli evuton'wini halleluya ringetani ku famba hi pace ya vutomi bya n'wina a mi swi tivi ku loko va endlela va famba hi leswiya kumbe va tshamisa leswiya mali ya kona va yi kuma kwini a mi nga yi kumi hikuva mi ti tivi tindlela ta kona dyondza ku famba hi pace ya wena evuton'wini siku rin'wana swi ta lunga va ri mfundhisi van'wani va le vhenda va ku byi doruka rindzilani swa swi ri xi ko chimbela swi doruka swa swi ri xi ko rhabela swi doruka swa swi ri xi ko tevelela swi doruka rindzilani hi nga ti fanisi na van'wani vanhu van'wani swa swi loko ya tlela van'wani va khandziya mukukulu va ya Durban van'wani loko yi tlela va khandziya malofo ya xinkwa va ya Durban hi nga ti fanisi na vanhu a hi dyondzeni ku famba hi pace ya hina halleluya u ri Maria loko Yesu Kreste a te u nga ngheneleli timhaka ta mina nkarhi wa mina a wu si fika vanhu vo tala mi vavisiwa ngopfu hi moya wa ku phikizana competition spirit xa mikarhata a nge ni tluli na mina ni ta dirayivha movha van'wani hi dirayivha mimovha yo ka hi nga xavanga hi lo diza ku za hi kuma hi dize hi tindlela to hambanahambana ma ti tiva van'wani hi le ka ti-position teti mi nga ka tona a mi lo qualifya ka nikisana ka interview mi lo diza swi nga endleka mi nga dizangi mali mi dize hi swin'wana leswi ni nga swi tiviku halleluya se hi nga bombelani ku swin'wana a swi tangi kahle wa swi twanile ku tshameka xitulu lexaku xa hisa hi ku a xi tangi kahle wa vona mafo loko ku dirayivha ku a wu tsakeli mhaka ku a wu tangi kahle instruction u ri Yesu Kreste nkarhi wa mina wu si fika ku na minkarhi minharhu leyi lavaka ku vulavula hi yona ku na nkarhi wa munhu a ri yexe your own time nkarhi walowo wu ta ku vavisa hi ku u lava ku fana lava nga hala tlhelo ka wena ku ri ku a mi fani ku na nkarhi wa tichomi va ta ku susumeta u nghena swikweletini va ta ku susumeta u endla swo huma ndleleni va ku nga xaniseki ha ri ntsongo ngati ya ha famba a ni tiku hi ngati ya mani yi nga fambiku laha hi ku hambi ya mukhegulu ngati ya famba ta famba tingati ta hina laha